Shamisa Makati Fira Ipopam Chinjiqua Ro Parengu Rakadeuka Utisu Tiwane Upen Jesu Muno Shamisa Makati Fira Ipopam Chinjiqua